Kama kawa sunajua mimi ni nani. It's your boy sticking.